bangihekile lapha ku-Facebook page lami phungalenja.com balihekile. Manje ngivule elinye lapha Phungalenja TV. Akuwena yini ongihekayo ngoba ungangifuni nje South Africa kayihlo.
Wena siyingayinga wena, wathi kamanazaretho wasukela, wasukela abantu abangasukela.
Emvana kwalokho wasubona ukuthi ugaxela, wasushiya isihluthu. Ngale khathi ushiya isihluthu lesi, ugaxeleke manje. Awusaziwa noma uphungalenja, noma uphungalomzisi, noma uyinazaretho. Angithi yabo. Ngoba manje-ke uvalo lwakho lokusaba ukufa nokweyisa kwakho akusahlangani manje. Ngicela kungahlanganeli-ke kimi. Mina ngihlulwe yifoni nje le ngiyiphethe. Kuma nje uba ngimsendele ivoice note, ngiphrese kwahlona phansi, ngiyethemba nokuthi uma ngidedela kuzoyihambela. Akukho okunye engikwaziyo. Ngingakwazi ukuzohekha amakhiya amapheji emgodoyo engenamsebenzi walutho. Useless people. Then you say, can tell me that I'm hacking you. Kwaleli gama lokuhekha angilazi ukuthi lisho ukuthini. You are lying to yourself and you are lying to me. Lies, you freaking shit.